Mangena ngeke kawubhalinkondlo ndoda. Mandlamini mamzizi mtaka mahagebe. Imini iphungula kombulazi, indlebe nje mfuthu malise ekhaya lothando lwethu, ngivusele lothando lwethu. Ukube kusayidala ke lencwajana bengoyiphathisa amalanda amhlophe, ephelezelwa ngamajuba ahamba ngamabili. Ayeyofika eshiya ngosokhohlo senhliziyo yakho, lapho ecashe khona uthando lwami. Ubuyoqeda ukuyifunda uqoma ukuthola izimpahla uyikonde lokho wakithi kombulazi, ngavandle kwemvume yabazali. Eyami inhliziyo ngiyobe ngidlala eyaphelele ephepheni, incincizela amanono othanda enhliziyweni. Mamzizi ngiyinsizwa, ngiyijongo, kungenxa yakho. Wangikhipha ebafaneni, wangikhipha emaphungweni, wangifaka shiko sokhaya. Sengishiya ikhaya lami elelele kuleyo nhliziyo yakho, osikhiza lungaliphathisa amakhehla ukuze singadukelani. Ngiyabonga mntakwethu. Kwala ngisho sengihamba phambi kwezingqondo zezwe, kwasikho nasiye ngiyangisibone sengifanele uma ungekho wena. Ngisacela ukukuhlebela-ke kuyami inhliziyo yokubhala amagama akho kusonhlavukazi. Eyami inhliziyo yobuswa nguwe, ngiyoze ngingene naye egodini. Ngidinga sikhule ndawonye, siphinde sigugelane, sigcine sesixoxela abazukulu-ke nezinganekwane. Kwelethi ikhaya-ke liyobe esigodle siyobuswa nguwe, ungizalela inqwaba yojaka idada bowuqinisa umuzi kababa. Izifiso zami-ke ngawe mntakwethu ukuthi ngikwazi ukukuthatha uzoqhazisa amagceka kithi ngobuhle bengelosi uthingo lenkosazane. Emaphutheni ami-ke kabo ungixwayisa ungangidubi, singabantu sifunda ngawo amaphutha. Angincono mntakwethu kunabanye, kepha ngiyokwenza ngakho konke okusemandleni ukuba ngibe le nto ngidinga ngiyiyona. Ngawe ngidinga ukujabulisa amakhehla angizalayo nabokhokho emazulwini. Ngidinga ulukhombe ezigcawini udwendwe kuthokoza izingelezi zezulu nabaphansi-ke besikhanyisele. Inhliziyo yami-ke yazi wena, ekufeni kwami-ke ngiyozililwa nguwe. Nasekuthuleni kwakho-ke uyozililwa yimi, ngoba uyingunaphakade lami. Ngiyabonga mntakwethu, nguye iphakade lami, ubambo lwami. Yimi-ke osithobayo, ubambo lwakho, iphakade lakho lakombulazi. Mangena ngeke kawubhala inkondlo ndoda.